Ntokazi enhle, Vuma langa skothe, mbali enhle, iqhakazile ehlobile ngokwehlukile, ngihehile ngingazelele ngithathekile, futhi ngikuthandile, inhliziyo yami ikhethile, nemizwa yami ivumile, ngicela unginike umzuzwana ngizibonakalise, ngiyathembisa ngeke ngikhalise, ngiyathembisa ngizokuphatha kahle ngeke ngikuhlukumeze. Ngizokuphathisa okwendlovukazi uzizwe ubalulekile. Ngizokuphathisa okwechoboka uzizwe ubalulekile. Mihla yonke yokuphila kwakho uzohlala ukhululekile, unakekeliwe futhi uthandiwe. Uzokuthola kimi konke ngeke weswele. Ngingaxosha kwayisekhaya ngilale entabeni mengingabuyanga nocula khona namhlanje. Izinkomo zakobabomkhulu zigcwele isibaya. Vuma Ntokazi, ekhaya bakulindele.